menatono. Yar menak, yar menak, ta jana jivan mene. Dusro to samara.
Jana ne bane ne ne, jab toh 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 toh.